people.
Stoka 200 hadi 2000 ya 1000%. So juzi kuna fight ya wa Kenya na the president. Nssf deductions koti nataka ku implement. Ruto amedinda hatuwezi 7 cents.